I'm pregnant. My father's gonna kill me.
Ngoba into engibona la ukuthi ubungaziphethe kahle.
Ngiphusa la. Ngoba ngikaze ngithole ngikule nkinga.
Cha. Ngithe ake ngizizwele lapho mbopha mayelana nesicelo sami.
Uzibuyisile usafuna.
Futhi ke lezi zinkomo eniza nazo ezingu 24 zincane kabi.
Can you give a round of applause?
Sathi imali yerenti nemali yokudla. Ngithenga yabona ngoba sibona icalo. Ngizothenga yona, ngithenga inwele, ngithenga icathulo. Ngoba phela ekhampasini bangihleka njalo ukuthi ngihlezi ngiqoka ingubo zasemafami nophaphi.
Sigabang. Usimumo, sendi futhathile.